iphondo laseMpuma Koloni lisaloko linomngeni wokushiya ngasemva kuziseni izindlu ebantwini abasweleyo. Eli phondo lingemva ngezindlu ezithima zibe ngapha kwamakhulu amathandathu amawaka bahamba abantu basajonge enkalweni. Inkondekazi uThozamile Mtirharha ulinde iminyaka engaphezu kwamashumi amabini anesixhenxe ukuze afumane le indlu.
Kuzawuba mandi ngokwam, bandihleli kwam ndikufitshane futhi nefemeli yam yomso wam. Iyabona, kuzawuba mandi nyhani ngoku, ndivuya nyhani apha ngaphakathi.
Kodwa nangona kunjalo, isengamawakawaka eentsapho ezizadinga izindlu nanamhla oku ezilalini.
Abantu abanazindlu, abantu abanamali yokwakha imizi. Urhulumente uyazama, siyazama uchonga abo bahlelekileyo kakhulu. Kuyazameka kona, kodwa ihamba kancinci okolovana. Kodwa ke sinethemba into yoba ngaba izinto zizawutshintsha apha esebeni.
Isebe lezokuhlaliswa koluntu lithi lizawunyathela ngamandla ngoku lisebenzise isabelomali salo mnyaka ekwakheni izindlu ngakumbi kubantu abasweleyo kuquka abantu abadala abaphila nokukhubazeka nabo babengamajoni enkululeko.
Phaya ezilalini siqwalasele ukuba kukhona abantu abangenazo izindlu zokuhlala abahlala ebugqwayibeni. Omnye wayeziqalele indlu yakhe yodaka iyawa ngoku iyadilika, ngoko ke yiyo le nto sithi siyoka.
Abantu abaxhamileyo kule inkqubo bathe saa kwiilali ezingamashumi amabini anesine kwiiwadi ezintlanu zaseKing Sabata Dalinkyebo. Ndinkululeko Nyembiso, iindaba ze-SABC, ematyeni engqina ngaphandle kwaseMthatha.